Tensor Luna, n to the power 2, r to the power 5, n to the power negative 7. Uze wanduleke ngobhala yonke loo nto ngendlela apho i-exponent zakho zizoba njani, zizoba positive, zingabi negative kanjalana ke sena. So manje nibhale kapha ngezantsi. So sino n to the power 2, ophinda umitwe ngu-r to the power 5, ibe ngu-n to the power negative 7. So siyahamba kuthiwa napho. So indlela yoba siyenze lula kuba siphindaphinde ezi zinto. So loo nto yenza njani? Uzoyenza ngoba ujonge ezi zifanayo iibhesi zakho. Ibhesi ke ngala manani alapha ezantsi afanayo. So ngu-n squared no-n to the power 7. So ithetha ukuthi loo nto ezi zimbini zibeke kunye zizodwa. So masike siyibhaleke. So izawuba ngu-n to the power 2 ibe ngu-n to the power negative 7. Ose sigqibele ke ngoba nobani no-r to the power 5. So loo nto ke izasinika bani? Masike sijonge okokuqala kaloku zikhumbule uba sino-n to the power 2 ophindaphindwe ngu-n to the power negative 7. So loo nto ithetha ukuthi ii-base zethu ziyafana. Ngoko ke singazidibanisa loo exponent zethu sitsho sifumane bani? Sifumane u-2 minus 7. So uzayikhumbula ke loo nto uba ngubani ngu-negative 5 izibe ngu-r to the power 5. So siyenzile lula ke le nto ngohlobo esinoyenza ngalo. Kodwa uzikhumbule uba asigqibanga kuba kaloku kuthiwani? Kuthiwa ii-exponent zakho zibe njani? Zibe positive okanye ke ungabikho la negative. So siyabona pha sinayo negative. Ngoku ke ngoku asifuni thina le nto kwaye sizawuzama ukuyitshintsha ke kuba sicelwanga loo nto kaloku. So uzikhumbula lokuba u-n to the power negative 5 ngubani? Ufana nqwa no-1 over n to the power 5. So singayibhala ngolaa hlobo ke sithi le nto ifana no-1 over n to the power 5 ophindaphindwe ngu-r to the power 5. Okanye ke le nto ungayibhala ngoba ngu-r to the power 5 ongaphezu kobani? Ongaphezu ko-n to the power 5. So uzayibona ke apho sizamele uyenza lula ngohlobo. Kodwa ubuyafuna kugqitha ungagqitha uthi le nto ifana nobani? No-r over n okanye ngaphezu kwe-n to the power 5. Kuba kaloku uzokhumbula uba zombini zonyuswe ngobani? Ngo-power 5. Kodwa apha ile nto bebeyifuna. So uyenze lula ogqiba kwakho wazenza ii-exponent zakho zanjani? Za-positive. Kwaye le nto bebeyicela ke kwaye senze loo nto. Bafuna ntoni enye ngoku?